umwanya abakinnyi bose bameze neza n'umwe agwaye bose barahari tuga twaci mfite muri gucunga kubera ibintu byo kwipimisha covid twaragerageje kuraba YouTube amamachi yabo bavuga yuko urabye n'umukino bavuga yuko sinova yuko ufise palmarès nini cyane ariko kubona mu mwaka yarashoboye gutwara igikombe bakaba abambere iwabo byerekana ko ari umukino ukomeye urazi yuko inkino zo hanze ari inkino sico kimwe no kubana na championa inkino kenshi ziba zikomeye cyane twariteguye twaragerageje kuraba amamachi yabo bakinye ari kuri YouTube ndibaza ko turiko turitegura tuzogenda gukina n'umugwi uvuga yuko na sinovuga yuko tuzatuzi ya sapusa ariko twaragerageje kukurikirana nibyo muravye imigwi y'u Burundi turamaze imyaka itari mike usanga tugiye gukina inkino mpuzamahanga ugasanga dukinye ukino rwa mbere tukavamo ku rukino rwa mbere natwe uyu mwaka tugiye gukora ibishoboka byose turabe yuko dushobora kurengana iyi turu ya mbere novuga yuko ari objectif dufise uyu mwaka ariko nubwo turavye mu rukino twakinye n'igihe kipe muri Swaziland novuga yuko habaye ibintu bitari bikiri byatumye urukino rutagenda neza ingene twashoboye kuvoyaja novuga yuko twagiye mu makondisiyo mabi cyane ariko turize yuko ubunya ababitunganya bazoshobora kubikora neza tukagenda neza tugashika neza tutarinze gucana kure cyangwa ugasanga bamwe baragiye abandi barasigaye tugiye gukina nuvuga urukino rwa mbere muri Niger ibyo iyo twari kuba dushobora gukinira ngaha iwacu byari kuba ari byiza ariko murazi ko ibibuga byo ngaha babyugaye tuzokinira muri Tanzania nibaza mu nkino za gucyanye kenshi urukino rwa mbere niko rushobora gutanga isura gutanga icyizere yuko rushobora kurengana mu kikari tugiye gukora ibishoboka byose maca zo kinira muri Nigeria dushobore kuraba ibintu dushobora kugira risita nziza icyo ushobora kudufasha kuri maca zo kinira muri